Mamela ke namhlanje ke kodwa siza kujonga siza lifunda elibali ne kodwa ke sifuna siqaphele indlela zofunda uyaqonda ne into basifunda njani na ne umisi uzawumane jonga ifuneke niqaphele into bahe ndifunda njani ndizawumane ndinibuza ke ngokumbuzo ne ne okay kuba kaloku xa sifunda sifuna ujonga into yoba amagama siyawafundisisisa na ne imuzawufundisa indi sufunda ndingekafundi ne lixesha lasentwasahlobo isikolo sasevuma sinokhuphiswano lweendadi yeyi likhulula kam lixesha lasentwasahlobo isikolo sasevuma sinokhuphiswano lweendadi abantwana besi sikolo baluqhelile olukhuphiswano minyaka le ngentwasahlobo abantwana bayazilungiselela ngami ndiphinde ndifunde kahle la gam ndifunde kahle okanye ndimane ndiqhaba masiphinde mandiphinde hayi mandikufundele bayazilungiselela okay mandiqale eqaleni minyaka le ngentwasahlobo abantwana bayazilungiselela iintwana neentwazana ziza kuziqhelanisa namanzi ndiye ndandiza ntoni xa ndifika kweli gama nakweli gama ndiye ndandiza ntoni because ndilifunde kangaphi ndathini very good ndilifunde kabini kuba kaloku kuqala bendisithi kumanqwanqwa eyi ayivakali kakuhle kumanqwanqwa andithi ndilifunde kabini ndaphinda ndenza ntoni ke xa ndiphinde ulifunda kwabini andivabo ndadlula okanye ndaphinda ndabuyela eqaleni ndaphinde ndayofunda kakhona eqaleni ndiye ndenza ntoni ndiye ndathini very good ndilifundile kwakhona ndaphinda ndabuyela ekuqaleni kwesasivakalisi ndafunda isivakalisi kakuhle ke ngoku ndilibiza kakuhle la gama kutheni into ndisenza loo nto nje bamntu onoqashile kutheni into ndisenza loo nto uthi ndiyabhuda so xa ndibhudileyo ndithini ima very good xa ndibhudileyo ndithini ndiyaqalela kutheni into ndiqalela nje okay uthi ndibhude ngamasiba kutheni into ndiqalela kuba kaloku ndifuna ntoni very good ndifuna ulilungisela gama ndilibhudileyo masiphinde silifunde ke ngoku lo mhlathi ne abantwana bachwayitile andithi ke xa ndifunda abantwana bachwayitile ndiqaphele abantwana bachwayitile kuba bayakuthanda ukudada ootishara bahlalisa abantwana abaze kubukela kumanqwanqwa okuhlala ngokwamaqela abo utisharakazi uthi kuza kuphumelela abakhe abantwana ne